ukuba khanguye ecaweni namhlanje le icawa yakho uba ubuyile ecaweni namhlanje wafuna into yokuba uyivale ngomoya wasenkonzweni le icawa yakho. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ngoku.
Naseofisini yakho uThixo ukhona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini, ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga ababantu balala koopayipi, ukhona kula payipi uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo.
Le icawa yabantu abangacawiyo. Abathi thuba bazalwane bulise kumntu wonke osibukeleyo, kumntu wonke osimameleyo, kwiindawo zonke enisibukele kuzo, kwiindawo zonke enisimamelele kuzo. Siyanibulisa ngale mini yanamhlanje icawa yentsimbi yesihlanu. Igama lam ke ndingusihle Bonani, andihambi ndedwa, ndihamba nalo mkhosi.
Masibulise babo kuwe wonke umntu osimameleyo namhlanje, kumama, ootata, oobhuti, oosisi nabontangandini, nakubantwana besikolo sicawe ngelihle lomphukeli wethu uYesu Kristu Nkosi yethu, amen. Igama lam ke ndinguAnele wakaMnguni. Siyathemba ukuthi niza kuhlala nathi kude kufike la yure yokugqibela.
Xa yokuba ke lo ngumsebenzi kaThixo bawo enyanzeleke into yokuba siwuvule ngomthandazo, simele uThixo into yokuba makabe lapha, mase sisenza njalo, siyivala amehlo sithandaza. Ba wethu osezulwini, yise kwenkosi yethu enguYesu Kristu, ngale mini yangecawa Thixo wethu, cawa yabantu bangacawiyo, yiza phambi kobuso bakho Thixo wethu. Ngiphantse ndathi Thixo njengesiqhelo, kodwa Thixo into enawe phakathi akumelanga iyaqheleka Thixo wethu engcwele. Ngoba Nkosi, xa izinto siziqhelile siyalibala nokubaluleka kwazo Thixo wethu engcwele. Kodwa ke Thixo wethu namandla, siza kuwe Thixo njengokuba simanise siza kuwe Thixo, sisiza sinezicelo Thixo, sinemibulelo Thixo wethu onamandla, sinezidingo Thixo wethu oyingcwele. Ngoba Nkosi, yasinika Thixo esikunqwenelayo Thixo wethu oyingcwele, usinike Thixo wethu esikucelayo kuwe. Ngako oko Thixo siyabulela kakhulu Thixo wethu oyingcwele. Niyasivusa Thixo emandlalweni Thixo wethu onamandla, usivumele Thixo into yokuba size kule nkqubo Thixo wethu oyingcwele, ukuba bungafuni Thixo wethu esifana nabanye abangenalo ithamsanqa namhlanje Thixo wethu into yokuba balubone olusuku Thixo wethu oyingcwele. Abanye bethu Thixo bebe nezicwangciso Thixo nabantu abathile Thixo wethu namandla, kodwa ngoku izicwangciso zihleke ezintliziyweni Thixo wethu oyingcwele, ngokuba omnye wethu Thixo akazubakho Thixo ngelo xesha bekubekiwe Thixo ngokwezicwangciso Thixo wethu oyingcwele. Ngako oko Thixo, loo nto ibangele Thixo umntu axheleke emphefumlweni Thixo wethu oyingcwele. Kodwa Thixo, thina singabanye babantu Thixo ebebenze idinga lokuba ngecawa Thixo ngentsimbi yesihlanu Thixo wethu oyingcwele, sizawube silapha kwicawa yabantu abangacawiyo Thixo wethu oyingcwele. Kwenzekile ke Thixo oko, ngako oko Thixo kuvume wena, siyabulela Thixo wethu oyingcwele ukuba usinikele inye ithuba Thixo wethu oyingcwele ukuba sibe nako Thixo ukulungisa iindlela zethu Thixo wethu namandla. Ngoba ngenxa yokuleqa Thixo ukonwaba kwenyama Thixo wethu isibangela loo nto siphume nasemgceni Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke xa simane sisondela kuwe Thixo, simane sikhumbule into yokuba asiphileli nyama Thixo wethu, kodwa sifuna umphefumlo Thixo ube nendawo yokuhlala, okanye Thixo umphefumlo uhlale kakuhle Thixo wethu. Ngoba siyaziva Thixo nasemzimbeni Thixo wethu xa silandela inyama into yokuba umntu ongaphakathi Thixo uyonzakala okanye uyonakala Thixo wethu oyingcwele. Yiloo nto Thixo simane sisondela kuwe Thixo, simane sicela kuwe into yoba usinqwanqwade Thixo, usibonise indlela Thixo maxa onke. Ngoba Thixo ngaphandle kwakho Thixo asinakwenza nto thina Thixo wethu oyingcwele, sinako Thixo ukucinga into yokuba sinengqiqo Thixo, kunjalo nje sicinga into yokuba sikrelekrele yonke into singakwazi ukuzenzela Thixo wethu kunamandla, kodwa Thixo simane sifunda Thixo into yokuba nguwe Thixo ovumayo ukuba izinto ezithile mazenzeke. Yiloo nto Thixo rhoqo Thixo xa simane sixakwa Thixo, kunjalo nje naxa sisawuqala izinto Thixo sisondela kuwe Thixo wethu elingcwele, ngoba siyayazi Thixo xa kukho wena ecaleni kwethu kubakho impumelelo. Yiloo nto Thixo naxa zawubekwa ilizwi Thixo wethu elingcwele sikumema Thixo wethu onamandla into yokuba usondele ecaleni kwethu Thixo wethu elingcwele, ngoba Thixo okwethu ukubetha kolwimi Thixo kungenzakalisa abantu Thixo, kodwa elakho ilizwi Thixo liphilisa abantu Thixo wethu engcwele. Eyakho eyethu Thixo ingqiqo Thixo wethu ingasibangela Thixo abanye abantu sibajongele phantsi, kodwa ilizwi lakho Thixo liyamphakamisa umntu Thixo wethu ebehleli esezantsi Thixo wethu. Sithandazela elo lizwi Thixo liphakamisa abantu abasephelelwe lithemba Thixo wethu engcwele, sicela elo lizwi Thixo livuselelayo Thixo wethu kumntu ebesincamile Thixo wethu engcwele, ngoba Thixo izinto zomhlaba zisibangela sincame Thixo, sicinge akusoze kuphinde kulunge, kodwa Thixo wena ufika Thixo uyisuse yonke loo nto emehlweni ethu, sibone siphinda siphakama futhi sithandazela loo nto Thixo wethu engcwele. Wonke umntu Thixo imameleyo le nkqubo yanga Thixo angavuseleleke emphefumlweni nokuba yintoni Thixo emhluphayo ngaphakathi, kodwa ngokuthetha kwakho Thixo angancedakala. Sikuthembile ke Thixo into yokuba izicelo zethu uyakusiva, kunjalo nje Thixo simamele ngoYesu Kristu inkosi yethu okona kona phakathini.
Bawo wethu osezulwini mandibathwe ngumcwele
Yeah.
siye sicele ke abantu into yokuba phambi kuba siqale inkonzo sicele umnikelo ngoba sinomnqweno wokuba inkonzo yethu ibe nako ukukhula ngokukhula kwayo mhlawumbi sikwazi nokufikelela kwezinye indawo esingakwaziyo ukufikelela kuzo ngenxa yokuba siseyile nkonzo sakhulayo ngoko ke siye sicela abantu into yokuba banikele bawo masicela umnikelo ebantwini
bawo ukukhula kwethu ke ekukhuleni kwabantu
ewe bawo
so no ukuthi nje sicele abathandi nababukeli bale nkqubo ukuthi bayisasaze ngandlela zonke abakwazi
ukuyisasaza
ngayo ungayisasaza ke ngalaa nkonzo yomlomo ke bawo kwindawo esihamba kuzo kwindawo esiqaleka kuzo kwindawo esonwaba kuzo sithi bana icawe yabantu abangacawiyo iyikhona iyafumaneka ungayenza ke nangelinye ihlobo mhlawumbi usebenzise ubuxhakaxhaka obuba namhlanje uyishirishe kwi-status sakho Facebook or X akuzo zonke ke i-platform okuzo wena ungathi ke ukuba awukamcofi usubscribe sicela usubscribe uba uyayithanda inkqubo le yethu ucofe ulike ukwenzela ukuthi ngelinye ixesha ke izokwazi nokukukhumbuza likhona ke laa qhosha likwazi ukukhumbuza lingaphosi ixesha ke lona ke lokukhumbuza ukuthi icawa yabantu abangacawubiyo iyaqala i-notification bell yeleyo
sisithi ke ngoku emveni koko silungiselele ukuya emazwini ilizwi lethu lanamhlanje sizalufumana phi bawo sizalufumana phi bawo
bawo namhlanje most kuhla umoya oyingcwele so sisekule ncwadi ke yezenzo isahluko sesiya sesibini ndiyaqonda uba mhlawumbi kule nyanga inoba incwadi
inyanga yedoings
yezenzo yokugqibela lena
okay
esiza kuyifumana ngoba ndiphinda kuva ngathi uyakhala ngalezi
oko sisenza
kodwa ke sifumaneka kule ncwadi yebawo yezenzo isahluko sesiya sesibini sizawuqala ke kwivesi yokuqala siphele ke xa kugime ubhayibhile wethu
awu sizawuya ke kwincwadi yezenzo doings
embabalako unentokoza
mandalelosiyabaana mongameli sitsho ongonyamalekangoeo
Thank you.
ngwane lezi lethu la namhlanje ibaliwe kuncwadi yezenzo zabapostile sahluko sesibini ivesi yokuqala isipho somoya oyingcwele Acts chapter 2 verse 1 isipho somoya oyingcwele kuneka ke ngohlobo ke kaloku ekuzalisekeni kwawo umhla wePentecost baya bonke bemxhelo mnye ndaweni kwaza iqubuliso kwaphuma ezulwini isandi esinjengomoya ovuthusa ngamandla sayizalisa indlu yonke ababehleli kuyo kwabonakala kubo ilwimi ezabekayo ngathi zezomlilo lwa-olo lwahlala phezu kwabo bonke ngabanye bazaliswa bonke ngumoya oyingcwele baqala ukuthetha ngalwimi zimbi njengoko umoya wayebanika ukuba bathethe baphimisele ke kaloku kwakumi eYerusalem apho amaYuda amadoda awoyika uThixo evela kuzo zonke iintlanga eziphantsi kwezulu sithe ke sakubakho esisandi yabuthelana ingitha yadubadubeka ngokuba bonke ngabanye babeva bona bethetha izakoma wabo intetho bathi nqa ke bonke bamangaliswa wathi omnye komnye kanene aba bonke bathethayo asingamagalili na kutheni na ukuba sibeve nje sonke ngabanye bethetha yeza koma wethu intetho esazalelwa kuzo thina mapati namamedi namaelam nathi simiyo kwelase Mesopotami kwela kwayuda nakwelase Kapadoki kwelase Ponte nakwelase Asia kwelase Fikri na nakwelase Pamfili kwelase Yuputa nasemacaleni elase Libi ngase Kirene nathi bahambi baseRoma singamaYuda kwanabangeni ebuYudeni thina maKrete nama-Arabi sibeva bona bezithetha ezakoma wethu ilwimi ezi zinto zinkulu zikaThixo bathi nqa ke bonke bakholwa omnye esithi komnye azi ngaba ifuna ukuba yintoni nale nto abanye ke babehlekisa ngabo besithi bahluthi iwayini enencasa eli lizwi lenkosi nkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoYesu Kristu inkosi yethu ngoku nangona Nkosi ndithembe wena andingaze ndidaniswe za kuwe ke ba
kwaze ngiqubulise waphuma ezulwini isandi esinje ngesomoya obuzanga manje bawoma ndibulise kuye wonke umntu osimameleyo osibukeleyo kwindawo ezahlukeneyo ndithi wamkelekile kule nkonzo yethu yanamhlanje yokwehla komoya oyingcwele.
Ewe baba.
Umoya oyingcwele sisipho esisifumana ngesisa. Umoya oyingcwele simbona apha efika ngexesha lawo ayingexesha ebelindeleke ukuba uza kufika ngalo. Kwiveki ephelileyo besithe mabahlale balinde umoya oyingcwele bambona ke uYesu kodwa njengabantu abathenjisiweyo ukuba bazofumana amandla umhlawumbi ezingqondweni zabo babelinde ukuthi ezintsukwini okanye kwiiyure ezimbini nezintathu uza kufika.
Ewe baba.
Kodwa kwagqitha iintsuku zambini okanye kwagqitha akwagqitha iintsuku zambini zane zantlanu zade zafikela eshumini ukuzofika kule mini sithetha ngayo namhlanje. Awufikanga ke ngexesha abalindele ngayo kodwa ufike ngexesha afuna ukufika ngalo. Umoya oyingcwele ufika apha kwi-group yabantu hayi umntu omnye.
Okay.
Kodwa ufika behlanganisene bentliziyonye besendaweni ika phakathi kwaba. Fika ke umoya oyingcwele ngequbuliso.
Ewe baba.
Ufika umoya oyingcwele kwabamkhangelayo okanye kwabamlangazelelayo ngoba bebengazuba lapha babantu ukuba bebengadidi okanye bebengalangazeleli okanye bebengafuni umoya oyingcwele.
Ewe ba.
Fika apho umoya oyingcwele si netendency ke as much as umoya oyingcwele ekuyo yonke indawo side sithi le iyure kamoya oyingcwele simlimite ukusebenza kwamandla akhe kodwa apha simbona efika isiquphi okanye ngequbuliso ngoba asiyazi thina ukuba umoya ongcwele uza kufika nini okanye asebenze nini ekusebenzeni kwakhe. Kodwa ufika njengesadi abambonanga umoya ukufika kwakhe kodwa basebenzise le nto abantu abakwazi ukuphumsha bathi i-sense of hearing. Umhlawumbi sesingaboni thina ngamehlo enyama.
Oh, what's up?
Sesingaboni nangamehlo omoya. Kodwa i-sense yokumamela ikwazi ukuvuleka. Ithi iBhayibhile esi sandi sasiphuma ezulwini.
Ewe baba.
Hayi emhlabeni. Kodwa sasiphuma ezulwini. Loo nto ikonfirma nokuba bebefuna ukudawutha ukuba usuka phi lo moya oyingcwele. Kodwa bakhumbule ukuba kwiintsuku ezilishumi simbonile enyuka bantwana bahle bedinga okanye enyuka ngoku nanga lamandla ekube kuthethwa ngawo kwiintsuku ezilishumi ezigqibileyo. Uthi ke umbhali uvuthuza ngamandla bantwana bahle bedika. Into ke evuthuzayo bantwana bakahle isusa izinto ezi around wena.
Ewe babo.
Ezingena foundation ngoba zikhona izinto ezithi nje ukhula zifike nazo zikhule. Kodwa wakufika umoya oyingcwele ufike uvuthuze ngamandla uthi ubusaziwa ulelihlobo.
Ewe baba.
Usuke bantwana bahle bedinga uvuthuze umoya oyingcwele ususe ezo zinto zingafunekiyo.
Ewe baba.
Bantwana bahle umhlawumbi ezinye izinto ubuso ucinga wena bantwana bahle udalwelwe zona okanye zona zidalelwe wena bantwana bahle kodwa umoya ingcwele afike azivuthuze azikhuphele ngaphandle bantwana bahle bedinga kodwa into eniyiqaphelayo apha bantwana bahle bedinga aba bantu babehleli bantwana bahle bedinga benhliziyonye bantwana bahle bedinga afike ke umoya ingcwele sekunjalo bantwana bahle bedinga nathi ke kuyafuneka ngamanyama okanye kwixesha elininzi sihlale sinhliziyonye sindaweninye bantwana bahle bedinga athomnye umzalwane bantwana bahle bedinga xa isiva kabuhlungu bantwana bahle bedinga nawe ukwazi ukuva kabuhlungu ngoba ninhliziyonye bantwana bahle bedinga ukubana ingoma bantwana bahle bedinga ilithatha inibeke kweli qala bantwana bahle bedinga livovele kweli qala nonke bantwana bahle bedinga ngoba ninhliziyonye bantwana bahle bedinga kwaye igazi libetha kunye
bantwana bahle
bedinga yonke into ihamba bantwana bahle bedinga ngesingqi esinye
ngoba
ninhliziyonye nicinga ntonye bantwana bahle bedinga nenza ntonye ngexesha elifanelekileyo bantwana bahle bedinga kodwa bantwana bahle bedinga xa ninjalo bantwana bahle bedinga uyafika ke umoya oyingcwele afike nje njengesiquphe bantwana bahle bedinga ngoba umoya oyingcwele bantwana bahle bedinga ngamanye amathuba siyamema thina bantwana bahle bedinga angafiki ngeli xesha simlindele ngalo bantwana bahle bedinga afike wena ngexesha athanda ukufika ngalo bantwana bahle bedinga afike avuthuze
bantwana bahle bedinga
asuse bantwana bahle bedinga ezifuna ukususwa bantwana bahle bedinga ayeqise eziyeqayo azwisele kude bantwana bahle bedinga ngoba zikhona icharacter bantwana bahle bedinga kalapha kuthi esihamba nazo bantwana bahle bedinga umhlambi bantwana bahle bedinga ezinye zimilisele apha kuthi sikhule nazo bantwana bahle bedinga sizalwe nazo bantwana bahle bedinga kodwa bantwana bahle bedinga azisenze linto
bantwana bahle
bedinga avuthuze umoya oyingcwele ngoba uze ngamandla
ewe bawo
sinayo ke le nto yokumektela umoya oyingcwele sicinga uba uzawufika ngeli xesha sifune ukufika sifune afike ngayo
Nkosi yam
siyayazi ngexesha elithile uyeza umoya oyingcwele siyayazi ngexesha elithile funeke ecaweni ibe zinyembezi bantwana bahle bedinga kuba sisithi silindele umoya oyingcwele bantwana bahle bedinga ukuba ukhe wafika umoya oyingcwele komnye umntu ngaphoutside eli xesha silaziyo thina bantwana bahle bedinga simjonga ngelinye ihlobo bantwana bahle bedinga kuba bantwana bahle bedinga umoya oyingcwele siyamlimitha
bantwana bahle
bedinga simenza bantwana okanye simvalela ekoyini umoya oyingcwele kufanele ukuthi wena ufike ngeyure ethile uyokuphela ngeyure ethile
bantwana
bahle bedinga emveni naphambi kwale yure umoya oyingcwele akanowufika bantwana bahle bedinga kodwa umoya oyingcwele yena ufika ngesiquphe
bantwana bahle bedinga
afike umhlambi ngamanye amathuba bantwana bahle bedinga uhlelele endlini yakho bantwana bahle bedinga afike bantwana bahle bedinga ngamanye amathuba usemsebenzini bantwana bahle bedinga afike ngamanye amathuba ungalindelanga bantwana bahle bedinga ithi bantwana bahle bedinga indlela bekufanele ukuthi ihambe ihlobo kodwa umoya oyingcwele yena athi kubana le ndlela ihambe ihlobo
kangela
umoya oyingcwele xa izalisa indlu bantwana bahle bedinga bathi abantu abangaphandle bantwana bahle bedinga bayiva into encokolwa ngabo bazalwane ngoba bantwana bahle bedinga umoya oyingcwele bantwana bahle bedinga ayingowethu kuphela bantwana bahle bedinga ungowabantu bonke
bantwana bahle bedinga
baza kuva ke bawubona phaa
ngakuthi banele bahle bedinga ngakuthi sengcokole ilanguage abayi understandayo abakwazi ukuyiva banele bahle bedinga uthi omnye umuntu xa yeswele into okanye xa yedinga into banele bahle bedinga ungcokole ilanguage ayi understandayo ungakhange ubuze kuye ungakhange okanye ungazalwa nayo okanye ungelo hlanga lakhe
banele bahle bedinga
usuke ungcokole ilanguage ayivayo aphile yena ngoba umoya oyingcwele uqale wavuthuza ebomini bakho zamka izinto ezingamelanga ukuthi zihlale khona mandize kuwe ke bawo kodwa xa ndigqiba
angothi yam
umoya oyingcwele xa ethetha kuqala amathuba amaninzi mhlawumbi ngathi Genesis sizandiqinela.
Ewe baba.
Ayisithi uqala fukane. Nana bahle bedinga. Noyezekile. Mhlambi uzangiqinela ukuthi umoya ongcwele qala afukane. Sithi izinto ebezingena amatha okanye uma amathambo ebengena nyama angena mode angena mongo kodwa wawufika umoya ongcwele uhlale uqale ufukane. Afuye ke phofu ngesiquphe
abantu
kungalindelwanga mntu zithi izinto ebezingena shape ebezingena direction bona labahle bedinga amathambo ebengena nyama
bonakale
kubakho ishape bonakale kubakho idirection bonakale kubakho inyama kubekhonakale kubakho ubomi ngoba ufikile wena
ufikile
enkosi baba
bawo
bathi nqa
siza kuwe ke ngoku
ke bonke bakholwa omnye esithi komnye azi ingaba unokuba yintoni nale nto abanye ke babehlekisa ngabo besithi bahluthi iwayini enencasa ke bawo nyanga sikuyo nyanga inzima ngoba izawuthi xa iphela le nyanga sibe sijonga urhulumente omtsha si ilizwe ke elinembali etyebileyo uthi ngokushumayelayo le nto bawo uthi qatha loo nto
ewe tata
ngakumbi xa usithi babe mxhelomnye phambi kokuba fika umoya oyingcwele
ewe tata
uthi akufika umoya oyingcwele ufike ude uvakale nakubantu bentlanga siyazi imbali yamaSirayeli kodwa siyazi nokuba kwawona amaSirayeli la ayenalo ucalucalulo lwabanye abantu
ewe tata
bade bathi zintlanga ezingelukile xa bengafuni ukusondela kwabanye abantu. Kodwa kuthi kwakufika umoya oyingcwele ufike ugqithe kubo becinga into yokuba ufanele bona bodwa.
Ewe, good.
Kodwa imeseji efuna ugqithiswa ngumoya oyingcwele iviwe nazezinye intlanga. Ngenxa yomxhelo omnye wabo bathetha ilanguage enye mhlawumbi nale meseji bafuna ukuyithetha yimeseji ephile kakhulu to an extent into yokuba iyanyanzeleka iviwe nangabanye abantu
ewe
kwimbali yethu etyebileyo sisuka kucalucalulo olona lwakhe lwa-structured. Lukhona ucalucalulo kwezinye indawo. Kodwa zange lide libe ngumthetho ophandle. Yayinto mhlawumbi ethethwayo eyaziwayo into yokuba. Ukuba ungowebali elithile awuzuhlala nathi. Kodwa andicingi into yokuba yade yangumthetho ngokwendlela thina ebesicalulana ngayo.
Hey.
Kodwa kuthe ekupheleni kucalucalulo kwashunyayelwa ngabantu belo xesha bemxhelomnye uxolelwaniso. Kwakuthethwa ngeRainbow Nation kuphindwe ngapha kuthethwe ngobuntu.
Ewe.
Ubuntu ligama lesintu kodwa ngenxa yemessage eyayithethwa okanye nje ngenxa yomxhelo eyayishunyayelwa ngayo ubuntu ifikelela nakumazwe angathethi isintu bayazi into yokuba ithetha ukuthini ngoba abantu xa bemxhelomnye into enhle abayenzayo ayidingi mntu othetha ulwimi lwabo ukuze ibonakale bantwana bahle bakaThixo side saziwe njengelizwe eline-constitution erecognizewa okanye eyakhe yabhalwa kakuhle ngenxa yokuba ngelaxesha kuphunywa kwixesha localucalulo abantu babemxhelomnye into eyayiphambili yayiluxolelwaniso kunjalo nje yayibubuntu obabubekwa phambili yaze amanye amazwa ngaphandle abona into yokuba
ukuba mhlambi ikhona ipattern esingayisika pha eMzantsi Afrika ngoba abantu ingathi ngabantu ababambeneyo bantwana abahle bakathixo mhlambi nakuthandazi voka mnguni elaxesha ngenxa yendlela esasisenza ngayo sililizwe mhlambi wafika umoya ongcwele yade ivangeli yobuntu yofika kumazwe angathethi nesinguni esi ngoba mhlambi ubuza uthethe ngobuntu zathi wena kuba ungumxhosa eliligama lethu mhlambi umuntu ongumzulu nongumndebele uzawuyazi into yokuba ithethe ukuthini lento ngoba sizizizwe zamanguni sizonke bantwana bahle bakathixo kodwa ngenxa yendlela abantu ababebambene ngayo ligama elidityaniswa nomzantsi uphela eli bantwana bahle bakathixo lide liyoshunyelwa nakwamanye amazwe ngoba abantu xa bemxhelomnye into abayithethayo iviwa nangabantu abangathethi le nto bayithethayo. Ngoko bazalwane mhlawumbi zikhona izinto esifuna ukuzilungisa noba kuphi apho sikhoyo kodwa mhlawumbi ingxaki yethu asithethi nto inye bantwana abahle bakathixo mhlawumbi ingxaki yethu asikho mxhelomnye bantwana abahle bakathixo nangoku imbali yethu ityebe kangaka kodwa sithi sakuyijonga ngoku sibone into yokuba asisathethi laa nto sasiyithetha ngoku sasiphuma kumakhamandela obukhoboka bantwana abahle bakathixo engcinezelo ngoku omnye utsalela kwelakhe icala omnye utsalela kwelakhe icala bade abantu babuzane into yokuba yintoni imeseji umzantsi ozama abantu bawo into yokuba bayishumayele ingabikho bantwana bahle bakathixo ngoku sibone into yokuba abantu bazentlaba zahlukane bantwana bahle bakathixo kanti mhlawumbi ukuba sinokuzama into yokuba sizame sibumbane ingakhona into enokuvela bantwana bahle bakathixo umoya kathixo akasebenzi ngabantu abangekho banye bantwana bahle bakathixo umoya kathixo akasebenzi ngabantu abahleli nje bayakruthakruthana abazalwane babexelelwe into yokuba mabagcinane kunjalo nje bahlale belindile bantwana bahle bakathixo bahlala ke benza njalo bathi bakubona into yokuba aba bantu basebenza kunye kunjalo nje bacinga into efanayo wafika umoya ongcwele mhlawumbi nathi bazalwane kwindawo esikuzo asithethi ntwini kodwa zesithi xa sizama ukuthetha intwinye into enye bazalwane noba sizaba liqaqobane elithile bantwana bahle bakathixo kodwa into mhlawumbi evelayo bazalwane kukuba into entle ayidingi into yokuba sithethe ilanguage enye bantwana bahle bakathixo into entle ibonakala kumntu ozawuthetha isigrike ubuthetha isilungu okanye uthetha isixhosa into entle ibonakala nakwezinye izizwe bantwana bahle bakathixo hayi mna ndidingi into yokuba ndiye esikolweni ayizubonwa le nto kodwa namhlanje sizobonisa into yokuba izinto ezintle ezasenziwa ngumoya ongcwele abantu bezinye intlanga bava ngathi kuthethwa nabo bantwana bahle bakathixo bazalwane mhlawumbi ze ningayeki ukwenza into entle nicinga into yokuba aba bantu nibenzelayo okanye niyenza phambi kwabo abayiboni bantwana bahle bakathixo ngoba into entle ibonakala sele kungathethwanga mfo kamnguni kubona into yokuba noba bantu andiyazi le nto bayithethayo kodwa ndiyayibona indlela abayenza ngayo into yokuba le into intle abanye abantu bade bafune ukuyifunda le nto nangona bengayazi into yokuba bazayifunda njani abantu bengakwazi nokuthetha into enye abanye bazame ukusebenzisa izandla bengakwazi ukuthetha kwa sign language leyo kodwa kuba beleqa into entle ngoba into entle ayinalwimi. Ngoko ke bazalwane zesithi xa simxhelomnye singabinaxhala lokuba ngubani osijongileyo kodwa sazi into yokuba ubuhle bomsebenzi wethu uyabonakala kunjalo nje bazalwane abantu bawujongile kunjalo nje bayayiva nefuthe lemeseji lwale nto sizama ukuyenza bantwana bahle bakathixo ngoba thina simxhelomnye umoya kathixo ufika kubantu abahambisanayo kakuhle indleleni bantwana bahle bakaThixo mhlambi ze silungise indlela esenza ngayo sizama ukuqokelelana mhlambi izinto zimoshakala nje kukuba mna ndihleli kweyami ikona nawe uhleli kweyakho ikona sithi sifuna ukulungisa kodwa omnye uthethe yakhe language omnye uthethe yakhe language siphele singavani bantwana bahle bakaThixo bakhe abazalwane eBhabheli umfoka mngoni bathi thina siza kwakha inqaba eyofika ezulwini kodwa bathi sele kuhamba lakutshintsha ulwimi ababethetha ngalo wathi uThixo aba bantu bathetha into enye ngoko kuyanyenzeleka into yokuba indlela abathetha ngazo zehlukane yayekwa injalo bengekafiki ngenxa yokuba indlela abathetha ngayo yasike yajika bantwana bahle bakaThixo kanti namhlanje sizophinda sibonisa into yokuba amandla obumbano afikelela nakubantu abangokuviyo bantwana bahle bakaThixo siyaziwa kwindawo ngendawo into yokuba thina eyethu idemocracy yeyona mhlambi ineconstitution enhla ngenxa yokuba sasibambene ngelaxesha yayiqala yonke le nto kodwa ngoku sizintaba zahlukane bantwana bahle bakaThixo loo nto ibangela singayazi into yokuba sifuna ukuthetha ntoni kodwa ke bazalwana zeningalibali noba yintoni oyenzayo kukho abantu abazawuhlekisa ngento yenu entle kodwa into endiyithandayo apho mfoka mngoni sele behlekisa besithi aba bantu ingathi banxilile kodwa nale wine bathetha ngayo bathi nencasa sukutsho ukuthi nangona singathi sihlekisa ngale nto kodwa ngathi siyayirhalela la ncasa ngoba umntu into angayithandiyo akayinambithi bantwana bahle bakaThixo bangathi abantu usele isiselo esinxilisayo kodwa eyona nto emanivela apho kokuba isiselo bathi usele bayasinqwenela naso uYesu Kristu uyinkosi yethu ngoku nangona phakade amen.
Ufuna ndithethisa bawo ungayivulanga. Kodwa ke bawo. Okay. Umoya wabanika. Bawo. Uthi xa inika.
Ewe bawo.
Okanye xa encokola. Uza kubaphefumlela umoya oyingcwele. Umphefumlo ke yinto ephilayo. Umphefumlo xa uphila ithi loo nto uyakhula. Ekukhuleni komphefumlo zikhona izinto ezidivelophayo.
Awu ngosi yam.
Noba uzawudivelopha uba stubborn.
Awu ngosi yam.
Nokuba uzokudivelopha ngokokubonakala umzimba.
Ewe bawo.
Kodwa xa kukho into ephilayo ikhona ukukhulu kukhoyo.
Ewe bawo.
Umhlawumbi nokuphimisela oku.
Eyi bawo.
Kusisiqhamo somoya ongaphakathi ebantwini.
Ewe ngosi yam.
Into endizama ukuyincokola.
Awu ngosi yam.
Singamakholwa ekufanele ukuthi siyakhula.
Ewe bawo.
Emoyeni. Uthi ubungakwazi ukuyenza into ethile.
Eyi bawo.
Usuke ubonakale uphimisela. Uthi ubulibhetyebhetye lekholwa. Usuke uzibone sowungena phakathi kwabantu. Uthi wenje nje uThixo ulikuthanda kwakhe ihlabathi. Ude wancama unyana wakhe ekuphela komzeleyo. Bantwana bahle bedinga. Uthi bantwana bahle bedinga umhlambi ubunomoya. Bantwana bahle bedinga obuthathaka. Bantwana bahle bedinga. Uthi umhlambi ubunomoya. Bantwana bahle bedinga wokudawutha izinto ezenzekayo. Bantwana bahle bedinga umhlambi ufana noThomasi. Bantwana bahle bedinga kodwa wakufika umoya oyingcwele. Bantwana bahle bedinga ngoba into ekhulayo
lena.
Bantwana bahle aphakuwe. Bantwana bahle bedinga ubonakale. Bantwana bahle bedinga usenza izinto ingqondo yakho ibiziqalela ukuthi
ayinokwazi
ukuzenza. Bantwana bahle bedinga ngoba unikiwe umoya okhulayo. Bantwana bahle bedinga unikiwe umoya okwazi ukuphimisela. Unikiwe bantwana bahle bedinga umoya. Bantwana bahle bedinga okwazi ukudala izinto. Bantwana bahle bedinga ebezingekho zibekho kakade. Bantwana bahle bedinga umoya ebesithwe sawunikwa.
Bantwana
bahle bedinga ukuthi sawukwenza izinto. Bantwana bahle bedinga uYesu amhlawumbi angathanga wazenza yena sigqithisele kuye. Bantwana bahle bedinga ngoba lona ngumoya okhulayo. Bantwana bahle bedinga ngumoya ohambayo.
Bantwana bahle bedinga
bathi abantu ababukeleyo. Bantwana bahle bedinga bakwazi ukuyibona le nto. Bantwana bahle bedinga ngoba ithi bantwana bahle bedinga sakuvakalisandi. Bantwana bahle bedinga ngoba basondela abantu bayingqanga. Bantwana bahle bedinga indlu lena. Bantwana bahle bedinga
wakufika umoya ufukame phezu kwakho okanye sivakalisandi bana labahle bedinga ibanga ngathi bana bahle bedinga kuvele isimemo sathi bana uranga umntana kaThixo uyagraduate ngoku bana bahle bedinga bahlanga nabantu bezawubona ukuthi kwenzeka ntoni ngoku bana labahle bedinga ngoba umoya kaThixo uhleli phezu kwethu uhleli phezu kwakho savakalisandi.
Bathi abantu bakubona loo nto babo, babone umsebenzi kaThixo uphuhla phezu kwentloko yakho ngoba uye walinda umoya kaThixo. Bantwana abahle bakaThixo, abantu mhlawumbi bayayibhuda le nto ngokuba bacinga into yokuba umoya kaThixo bayawudizeva. Bantwana abahle bakaThixo, kudala ndisebenza kule nkonzo, kutheni mna ndingade ndiwubone umoya kaThixo usebenza? Bantwana abahle bakaThixo. Kutheni mna ndingade ndiwubona usebenza umoya kaThixo? Kodwa bazalwane, uThixo mhlawumbi mna akandiboni. Bazalwane bam abathandwa yiNkosi, kodwa bazalwane siyaxelelwa into yokuba umoya kaThixo siyawunikwa. Bantwana bahle bakaThixo, nguThixo obonayo into yokuba ngoku ulungele umoya kaThixo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko sukuyeka ukulinda uThixo usenza kakuhle. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba awumazi uThixo uza kufika nini. Wathi ukufika uThixo ibe ngathi litheko, abantu baze bazozijongela. Bantwana bahle bakaThixo, abantu ke bathi bakujonga babona into yokuba le nto intle kunjalo nje inkulu, abantu baqhiphuka umbilini, abanye vukelwe ngumona. Bantwana bahle bakaThixo, wakho uThixo wanika umntu isiphiwo sokuba makabone izinto zingekenzeki. Baze bathi abakhulu abakhe bembone esiza bathi nankuya laa mphuphi. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba isiphiwo sakho asiphiwa nguThixo, abantu bayathanda ukusenza into encinci. Bantwana bahle bakaThixo, basidele okanye bafuna abanye abantu basidele. Bantwana bahle bakaThixo, njengaba bantu lapha mfoka mnguni bathi aba bantu aba banxile isiselo iwayini enencasa. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa kuyo yonke loo nto bazalwane, zesiqonda into yokuba uThixo akazukuyeka ukunika wena ekunikile nje. Bantwana bahle bakaThixo, ayikhathaliseki into yokuba abantu bathini. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba abantu xa besoyika kakade bazawuthetha izinto ezababangela ingathi aboyiki. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi aba ndu bebengacingelanga into yokuba ukumka kukaYesu kuzawuphinda kubanceda aba bantu bangabafundi bakaYesu bathethe nabantu abangakwazi ukuthetha nabo bona. Bantwana bahle bakaThixo, bathi bakuva abantu bethetha bathi hayisuka aba bantu basele isiselo esinxilisayo. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa eyona nto abazalwane endiyiqaphelayo apha nabo ingathi bayasinqonela. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba umntu uyakwazi ngathi le nto yakho akayifuni, kodwa akayifuni nje kubi lapha kuwe, uyifunela kuye. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba naba bazalwane bathi sinencasa esiselo sinxilisayo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko yonke into enencasa bazalwane ndiyaqonda into yokuba akekho umntu ongayinqoneliyo. Bantwana bahle bakaThixo, ingaphuma ngathi sisithuko xa beyikhupha bona, kodwa ngaphakathi entliziyweni le nto uThixo kuphe yona bayayifuna nabo.
Bawo ncipha wena kwendlela ukuthi umoya kaThixo banana bahle bedinga uzokubonakala. Umhlawumbi imistake esinayo thina banala bahle bedinga, sifuna kuqale kubonakale thina banala bahle bedinga ukubana ndingunyana kaNantsi, ndiyintombi kaNantsi. Banala bahle bedinga bangayibona babantu. Banala bahle bedinga sebefuna okanye sebehlekisa
ngawe.
Banala bahle bedinga bangalithetha lalizwi ukubana inencasa. Banala bahle bedinga iwayini, ngoba kuqale kwanciphi kwanyuka wena
banabantu
bedinga wancipha amandla kaThixo banana bahle bedinga ngifuna ukuthi banana bahle bedinga qala unciphe wena banana bahle bedinga unciphe wena ungabonakali phofu banana bahle bedinga wenzela ukuthi amandla kaThixo isandisi kaThixo sizakubonakala umhlambi ingqolo yethu
banana bahle bedinga
iyasigqumelela isandisi kaThixo abantu bengasondeli kwindawo esihleli kuzo nje banana bahle bedinga bengakwazi ukubona amandla kaThixo ebomini bethu sesisithi sinelizwi
likaThixo
senobomi ngalo kwaye siyakholwa ukuthi uThixo uYesu wafa waphinda wavuka siyangcola thina banana bahle bedinga sizithathe sizibeke entabeni thina banana bahle bedinga amandla kaThixo angabonakali banana bahle bedinga kodwa banana bahle bedinga xa sinciphile thina senhliziyonye banana bahle bedinga semqhelomnye sihlela indawo ninye banana bahle bedinga
singaqunganqungi
singazulazuli
singenzi
ingxolo banana bahle bedinga isandi sikaThixo siyafika banana bahle bedinga bathi abantu ababukeleyo baqale bambona ukuthi nguThixo lona okwazi ukunceda banana bahle bedinga kwaye nguThixo okwaziyo ukuthi xa umlindile akuncede banana bahle bedinga
bawo eyona nto mayihambe phambili ngumsebenzi umsebenzi mayibe nguwo othethayo bantwana bahle bakaThixo siphila kwixesha labantu abakhampeyina ukugqitha umsebenzi abawenzayo bantwana bahle bakaThixo umntu asebenze 2 days akukhampeyine inyanga yonke bantwana bahle bakaThixo kanti umsebenzi mawenze yonke into ethethwayo bantwana bahle bakaThixo aba bantu bahlutshwa kuba bebona iziphumo zomsebenzi kamoya oyingcwele bantwana bahle bakaThixo aba bantu bagqibile bona ukusebenza benza ngokokwabo bayi achieve into yokuba ukuze siphumelele kufuneke sibe mqhelomnye bantwana bahle bakaThixo ngenxa yalomsebenzi lonto yabonakala kwizizwe nenhlanga bantwana bahle bakaThixo kodwa ngoku foka mnguni sibhidwa ngabantu abakhampeyina kakhulu bangenzi kakhulu bantwana bahle bakaThixo mhlawumbi namhlanje sizokuchazela into yokuba ngumsebenzi othethayo ayisizinto esizikhupha ngomlomo bantwana bahle bakaThixo ugqiba umsebenzi yonke into isike iziphimisekele ngokugqithisa bantwana bahle bakaThixo ngoba yonke iground work le uyenzile bantwana bahle bakaThixo bathi abantu bawujonge emva kwakho babone umsebenzi wakho bantwana bahle bakaThixo bangani mani bebuza into yokuba wena ungubani usukaphi abantu ababuzwe zonto bamane baqabane bantwana bahle bakaThixo athi umntu kuthena uzandibuza kodwa ndikuxelela into enza yenza abumntu engekenzi into esathetha ngezinto azakuzenza bantwana bahle bakaThixo kanti mhlambi sidinga abantu abenza kakhulu kunabantu abathetha kakhulu namhlanje mhlambi sofunda lonto mfoka mnguni uThixo ufika kubantu abasebenzayo azafika uThixo athi chapha into yakhe igqithisele ibonwe nangabanye abantu ngubani umntu ozobona umsebenzi wakho ungakhange wenze nto bantwana bahle bakaThixo uThixo kakade uhleli ezawuphuhlisa into okwazi ukuyenza ngoku uzawuthi usetyenziswa njani nguThixo ube wena ungazazi kwa umsebenzi wakho bantwana bahle bakaThixo iba nediscipline kule nto uyithunyiweyo wenze le nto uyithunyiweyo bantwana bahle bakaThixo ngoba uThixo ufika kumntu osebenzayo lilizwi lenkosi eli eliviwe obumnyama obaleke wanguThixo angalisikelele lizwi ukufunda nokushunyayelwa ngoYesu Kristu inkosi yethu kokunanguna phakade amen. Yeah.
besicela ke aba bangaka subscribe sicela ba subscribe aba bangaka like sicela u like wena ungekayishirishe sicela uyishirishe please awungakayenzi inkonzo yomlomo kawukhe uthi nje icawe yabantu abangacawiyo iyafumaneka ku-YouTube ngentsimbi yesihlanu rhoqo ngecawe ibhexesha ke ngulo mzalwane wakabonani ngamanye amaxesha ke udla ngohamba nam
ngamanye amaxesha bawo ngamanye amaxesha enkosini inkosi kakhulu sibulele ke kubantu bonke abasibukeleyo kwade kwalapha seyifikelela ke ngoku ekuyivaleni inkonzo yethu yanamhlanje konto endiyilibalayo bawo
ewe bawo
into
oh,
asikabeki asikabeki bazalwane ndithi ke mandibeke khona omnye umzalwane ke apha iarchivelile ekuthiwa uSiyabulela ukaSijula yazi nje uyayilandela le nkqubo uyayilandela le nkqubo beka wena ke mkhonzi inkosi inkosi Siyabulela ngokuba usixhase kude kube lapha bawo masivale inkonzo sigoduke
vala inkonzo yakho
bawo vala inkonzo bawo
oh masamkeleni intsikele alaba ufefele inkosi yethu uthando nobudlelwane bomoya ongcwele bungaphumela phakathi kwethu sonke idibuje inkosi izolanda ibandla layo amen
amen
amen amen amen amen amen
ukuba kanguye ecaweni namhlanje phelile lonto
ewe
uyimamele lenkonzo siyithembe ke nokuba ngoku uyayiqonda into yokuba le inkonzo yakho ukuba ubuyile ecaweni siyathembe into yoba asiyimoshanga isuku lakho ecawa le inkonzo yakho
masithembe useku-ar sesemoyeni
usesemoyeni siyabulela kakhulu masiphinde sidibane kwiveki ezayo intsimbi yesihlanu ngecawa le icawa yabantu
abangacawiyo ningalibali uthandaza uthixo othandazekayo baba.